Welcome, it's Hani for YouTube channel here. Unduna wose ulimi mdziko muno, walamula thambi ya admac kunena kuti ikayamba kugulitsa chimanga chake kwa anthu mdziko muno. Aliyense wogula chimangachi asamapitilire chimanga cholemera makilogram 25. Pamene njala yavuta kwambiri mdziko muno komanso chimanga chikusowa. Asamuka wale, womwe ndi nduna ya zaulimi anayankhula izi ku nyumba ya malamulo pa 22 February mchaka cha 2023 mu mzinda wa Lilongwe. Pamene amayankha mafunso kuchoka kwa aphungu mnyumbayi okhuza pa zomwe boma likuchita kuti lithane ndi vuto la njala ndi kutinso chimanga chakwera mtengo kwambiri pa msika. Akawale anati mpaka dali pano boma lachita mwayi kamba kakuti mayiko ndi mabungwe omwe amalithandiza dziko lino ndi ndrama zankhaningkhani athandizira kuombola chimanga cholemera matani 50,000 chomwe nthambi ya admac inapinyolesa ku NBS Bank kuti ipeze mwayi wangongole mbuyomo. Iwowa anati zomwe zachitikazi zithandiza kuti njala ichepe mdziko muno. Chimangachi chayikidwa munjira ija amati Strategic Grain Reserve SGR ndipo boma linso ndi malingaliro wogula chimanga china chowonjezera cholemera matani 100,000. Ndrama zogulira chimangachi zichoka ku mabungwe akufuna kwabwino omwe amathandiza dziko lino. Akawala anawonjezanso kunena kuti pali chimanga china chomwe nthambi ya admac inapinyolisa ku CDH Investment Bank ndipo mabungwe akufuna kwabwinowa ali mkati mochita dongosolo kuti chimangachi chiwomboledwe. Apa iwowa anapitirira kunena kuti madepoti onse a nthambi ya admac mdziko muno mudzaza chimanga chomwe chifike kuchokera ku nkhuke zake mu mzinda wa Lilongwe. Ndrama yomwe agulitse mchito popitisa chimangachi madepoti onse mdziko muno ndiyo kwana 400 million kwacha ndipo chizigulisidwa pa mtengo wa 300 kwacha pa kg imodzi ndipo thumba lizigulisidwa pa 15,000 kwacha. Mpaka dali pano mavenda akugulitsa chimangachi pa mtengo wapakati pa 600 ndi 700 kwacha pa kg imodzi. Ndunayi inapitirira kunena kuti boma likugulitsa chimangachi mochepa chikutere popeza likudziwa kuti pali mavenda ena omwe akufuna dzigulu chambiri ndi kuyamba kumachigulisanso mokwera mtengo kuti laganize kuti munthu aliyese azigula chimanga cholemera maili 25 kilograms. Chimanga chomwe nthambi ya admac inapinyolisayi ku NBS Bank ndi cholemera matani 60,000 koma china cholemera matani 10,000 chawola ndipo ndichekuti anthu sangathe kudya. Asamu Kawale anatinso chimangachi chilipo chambiri mdziko muno ngakhale china chawonongeka popeza nayo nthambi ya National Food Reserve Agency NFRA ili ndi chimanganso. Komatu sekuti chonsechi chipita ku admac kokha popeza nayo nthambi iwona ngozi zakugomazizizi ya Department of Disaster and Management Affairs DODMA ikufunikaso chimanga chowagawira anthu ovutikisisa kwambiri omwe ali pavuto la njala lomweli. Nduna ya zachuma ndi mapulani achitukuko a Sostin Gwengwe anati bungwe la World Bank ndilomwe lapereka ndrama zowombolera chimangachi ku NBS Bank ndipo chimanga cholemera matani 10,000 chomwe chaulachi achigulitsa mchito popangira chakudya cha ziweto. Asamir Suleiman omwe ndiwo pa mpando wa komiti ya zaulimi mdziko muno mnyumba ya malamulo anati ndizomvetsa chisoni kuti dziko lataya chimanga chochuluka muhotele kumachita kuti anthu ambiri akuvutikisisa ndi njala. Iwowa anatinso chimangachi chinakakhala kuti chinapisidwa mmisika mwa msanga sibweze pano mitengo ya chimanga itakwera muhotele moti thumba likumagulisidwa pa mtengo wa 35,000 kwacha. Asuleiman anapitirira kunena kuti chimanga cholemera matani owotere ndi chandrama zokwana 3 billion kwacha zomwe ndi ndrama zambiri. A Francis Piso womwe ndi phungu wa dela la kumpoto kwa mboma la Blantyre anayankhula mu nyumbayi kunena kuti anthu akudela lake akufe ndi njala ndipo ndikuyenera kuti boma lipange machawi kurusa chimangachi kuti anthuwa akwanise kugula. Nawo a Abel Kayembe womwe ndi phungu wachipani cha Malawi Congress Party MCP anagwiriza ndi ya Piso ponena kuti anthu akudira kwake komwe ndi kumazulu kwa boma la Dowa akuvutikanso ndi njala. Nthambi ya admac ili ndi ngongole ndi mabanki a mdziko muno zomwe zikukwana 60 billion kwacha ndipo yakhale kupempha boma kuti ayipulumuse poyithandiza kubweza ngongolezi. Boma linaseka nthambiyi mwezi wa Septemba Mchaka chata, ndikupitisa so ugwira mchito hao, upitisa 4,000. Kuchuti, ponina kuti, likufuna likonsenso mchito za nthambi. Ndipo pofika mpa 31 January, mchaka cha 2023, aliyese ugwira mchito kumeneku, anachosidwa mchito. Kumadungu kali boma, likuti Chimanga china chaola, Asamio Solomon, womwe ndi wapampando wakomiti yuona za ulimi, munyumba ya Malamuloi, aganiza kuti, mwina zikoza kukhala zaboza. Ndipo pale anthu ena kubumaku akufuna atenge Chimangachi pa mtengo wochepa kwambiri kumati ndi chiwola. Iwowa anakumbusanso nyumbayi kunena kuti anayima nyumba imweyi mwezi wa Novemba mchaka chatha kupempha kuti boma litulutse Chimanga chake chonse chomwe chinali ku admac ndi kuchipitsa kumisika poopa kuti chichita chinyezi ndi kuwola. Kumatiwa kuti iyeyu sanaveredwe ndipo lero ndi izi. A Boniface Chibwana, womwe ndi mkulu wa bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP, anati, ndizokumudisa komanso zowawa kwambiri, kuti kuperekera kuganiza bwino kwa anthu ogwira mchito ku nthambi ya admac, kwapangisa kuti nthambi ikhale yosatha kugwira mchito yake ndi kuyika anthu ambiri mdziko muno pa njala. Iwowa anapempha anthu oyenera kuti ayesese kuwonesesa mmene nthambi imagwirira mchito zake ponena kuti sichanzero kuti izigwira mchito zake pogwiritsa mchito ndrama zomwe ndizobwereka. Iwowa anadindaula kuti Chimanga chaola ku admac kumachita kuti anthu zikwiziki mdziko muno akuvutika ndi njala kamba kakusowa ku Chimanga koma Chimangachi ilipo mdziko muno. Pa ichi iwowa anati boma likukanika kugwira mchito yake yowonesesa kuti anthu asakhale ndi njala. Pamene Chimanga chaula kwambiri ku nthambi ya admac pali malipoti ena osasimikizika omwe akuonesa kuti Chimanga cholemera 58,750 kg chadyedwa ndi anakamfumbwe ku nkhokwe za nthambi ya NFRA zomwe zili m'maboma a Nzemba ndi Lumphi.
Thank you. What's up,